iwi, yeah. Te iwi Māori, turiranga tira iwi ariki. E tū nei, te tuku nei I waku mehi ki te whetū piata ata te kawi o Matariki. Kei te rangi e tohu ana, ki te huringa o te taurere ana, ngā awa korehi ngā manu ka pupuhi rā te hau.
Nei te raka,
te mga raka, tai a koe te piki, tai atu rā ki te iti ka hurangi. Ka rehe mea e kore, tai a koe te whewhi, ti mata anō koe rā te tohu a Matariki e. Matariki e, oh, Matariki, he whetū piata ata, tohu timatanga mo te iwi, yeah, te iwi Māori, uriranga tira iwi ariki.
A ki te anga tū, e nei aku nā whatū,
I runga ki te rangi e.
Kei te tuku te mihi ki a Matariki. He hoki ngā mahara ki te taukwahi para, ki te hunga kwama, ki te ringa kaho ai tua. Kia rongo ia te kupu, me pewhi nei te tupu. Hei tohu ki te iwi, ki te tūmatatini e. A kia mau tātou ki ngā tikanga. A kia mau tātou ki ngā tikanga.
Matariki, yeah, 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 oh Matariki, yeah, yeah, oh. Matariki, he whetū piata ata, tohu timatanga mo te iwi, yeah. Te iwi Māori, uriranga tira iwi ariki.
Iwi ariki.